jalony mar weche mag governance wacho ka en president ma Kenya osedhi China, president nyocha in China almost for 3 days, kendo nyocha waseneno kodhi to different countries in the east. William Ruto ok dwa bedo strict to the west, en odwa bedo ni kor west koni be entie, east koni be entie, nikech wadwaro gite. Gima wanyalo yudo China opogore gima wanyalo yudo America, and gima wanyalo golo America opogore gima wanyalo golo China. Koro nyiso ni wadwaro all of them nikech wana developing economy. Manyaka wang'i ni to kaka wadongore, ere jogo mwanya partner go. Ahinya ahinya gima duong' ni almost higa 20 kapok Kenyan president obedo gi such elaborate visit. Pok wabedo gi such serious visit. Uhuru Kenyatta nodhi but nobedo just received once, to ne ok gibedo gi bilateral discussions. Koro bilateral discussions mwadhi bedo go sani, we expect things to do with kako wacho, how to combat corruption. Nikech wan jo Kenya, wang'e ni mibadhi e tuo maduong' matuowa. An ng'ama dwa telo ne Kenya, mondo kony Kenya, nyaka many kaka wanyalo kedo gi mibadhi. Ni mechanisms magi, nikech wasetemo. Kako wang'e ni kwano ratego, kota miga chiel, titeme gariyo. Kota miga riyo, titeme gade. Corruption osebedo tuo ma wan gode piny ka. Ere kaka wanyalo deal kode. Koro nyaka wamany kaka wakopa, kwa kuom jogo mosedhi maber, kendo wang'e kaka wakele thurwa ka. Emomiyo president wang'ni ok odhi kende. Odhi gi joma opogore opogore. Odhi nyaka gi ministers. Odhi nyaka gi wabunge. Silvans Osoro gini wabunge en godo kono. Mondo mika giduogo, to nitiere chike go maginyalo somo kocha, maginyalo kelo mondo wakal Kenjwa ka, mondo bende nyalo konyo e chenro go mag kedo gi madhi, kata kedo gi weche momakowa kata moluorowa ka gi ka. Koro mano e gima duong' madwa wacho.